Jewe kiyo mwana naravukanye ngwara ya matwi. Ubure hakize naho amatwi ava maraso. Ucyo narimo ndasaba ubufasha mu fashion ingene nuko nuraba nanje. Noronka mitende kasubira ku ishure. Haragira naho sinumva.
Nkuko umwana yabivuze ni umwana we wanje tukaba tuva mu ntara ya Muyinga. Uwo mwana kuva avuka nkuko yabivuze yagize ingorane y'amatwi ariko harageze igihe bitashobora kunda ngaha mu Burundi mpaka hanze. Rero twararavye hanze tubona ko mu mahanga muzo za buraya ntivyokunda turondeza mu Rwanda. Tumaze kurondeza mu Rwanda twararonse abaganga muvuna mu Rwanda ariko bidusaba uburyo. Uburyo badusabye rero mu ncamake nubwo mubona ngaho onye. Buri izo mpamvu rero afise ntiyiga neza aguma asubiramo umwaka kuko haragira ibihe bikanka neza ko ashobora kwiga. Kurugo rero nasaba ubufasha bamfashe nk'ababyeyi kuko umwana ni uw'u Burundi nawe azogira kazoza ejo.
Ibintu yamanye kuva kera.
Oya, umuganga atubwiye yuko kujya kuntu baguma ajya amashira yava mu matwi bakaguma bamwoza bamupoma ngo harageze igihe bobo ntibamenye ukuntu hari ututsi kanakaje natahuye mu Gifaransa bavuze twaciye dutuma tempa ziwa zononekara. Bashavuga rero kuba ko twaramaze guceregwa umuti ni kuyabaga.
Okibabwiye ko niba yabaga azomera neza umwe zose ya leta normal.
Ego umva bamuvuye hakiri kare bitararengerana gose marashobora gukira kuko hari utundi ngo baca bamwambika mu matwi dushobora gutuma yumva hanyuma uko azogenda revuriwa bikagenda birahera.
Uramutse mwebwe abakunzi ba Isaac TV ndabifuriza kumererwa neza ubitameze neza nawe abandanye yihanganise nk'Imana igiye kubiza kugenda neza. Bawe nk'uko mubona kuri mikoro ni Shanice Delicia, behind camera ni Juma Jux. N'umusenzi umwe n'abantu babiri nk'uko mubibona n'umumama n'umwana w'umuhungu. Ndamwise umwana sinzi gira n'umwana. Murazi ko ari igihe cyo gutwenga turatwenga ari igihe cyo kubabarana murazi ko tubabarana namwe. N'umusenzi umwe n'abantu babiri ngira ndabayagisha n'umwana umwe afise ubugwayi. Reka ndamubwiye wenyine aze kubyisigura kuko biko si umwana muto. Reka ndabaramutse kwanze ndakuramukije.
Ndabaramukije ndetse muri ngaho murabe video. Jewe kiyo mwana naravukanye ingwara y'amatwi. Ubu rero hakize naho amatwi ava amaraso. Nca ndagenda kwa muganga barambwira ati baramvura ariko kwe bambwira ati ati wa mwana urarwaye amatwi gusa bisabwa n'ababwira operasiyo. Iyo operasiyo ino mu Burundi gusa ntibayikora bayikorera hanze. Ubukiro narimo ndasaba ubufasha mu fashion ingene nuko nuraba nanje noronka mitende kasubira ku ishure haragira naho sinumva. Ndakuramukije.
Ukeneye ndakuramukije.
Amahoro y'Imana abane namwe. Yego turashima. Nkuko umwana yabivuze ni umwana we wanje tukaba tuva mu ntara ya Muyinga. Twaje turondera Isaac TV kugira agire icyo adufashije kuko yamufasha abandi. Uyu mwana kuva avuka nkuko yabivuze yagize ingorane y'amatwi ariko harageze igihe bitashobora kunda ngaha mu Burundi mpaka hanze. Rero twararavye hanze tubona ko mu mahanga muzo za buraya ntivyokunda turondeza mu Rwanda. Tumaze kurondeza mu Rwanda twararonse abaganga muvuna mu Rwanda ariko bidusaba uburyo. Uburyo badusabye rero mu ncamake nubwo mubona ngaho onye. Hanyuma na raporo medikale umuganga yatwandikiye ni onye. Umva kubiri izo mpamvu rero afise ntiyiga neza aguma asubiramo umwaka kuko haragira ibihe bikanka neza ko ashobora kwiga n'igihe byanka ko ashobora kumva neza. Urero muganga yarampibuje ko bidagikunda kandi ko bizobandanya atavuwe ashobora kugora kanseri mu mutwe. Kurugo rero nasaba ubufasha bamfashe nk'ababyeyi kuko umwana ni uw'u Burundi nawe azogira kazoza ejo. Murakoze cyane.
Okay, hariho abantu bashobora kwibaza ati mbega ko yabwoye kuva kera akiri umwana mwagiye kwimenya kuze cyane.
Yego twarambanje kumuvuza mu ntango bikiza byatangwe ari nk'amashira tugenda kwa muganga bamuha imiti ariko imyaka itatu iraheze rero niho twagiye kubibona yuko ari ingwara itoroshe kuko umuganga amaze kubona yuko imiti amuha yamara ukweza amezi abiri bikagaruka ayo maraso rero amaze kuboneka neza ndasubira kwa muganga niho yacambwire ko tempa ziwe zononeka bidagikunda yuko bashaka kumuvura bisanzwe bakabamugiye operation.
Okay, we will make a query. You let him have a chabby take. I don't know Sangaman and Michel Shafati Bushamaki. Near the other retail, and here living Yaman Vacate.
Oya Muganga took Yuko Kuja Kuruaguma, Ajama Shirava Mumatri, Bakumabam was Avamupo Mangohara Gizigihe, Bobo, Nibaman Yukunaharu to Tika, Nakaje, Natahu, and Gifarasa Bavose, to watch a do to my temper ziwa zone on a car. Bashavuga rero kubaye ko twaramaze gucererwa umuti n'ukuyabaga.
Okay babwiye ko nibaye abaga azomera neza umwenzo wa leta normal.
Ego urumva bamuvuye hakiri kare bitararengerana gose. Marashobora gukira kuko hari utundi ngo bacha bamwambika mu matwi dushobora gutuma yumva hanyuma kwazi yagenda revuriwa bikagenda birahera.
Okay bisaba amahera ngahe. Bashobora kubata ndaza kwifotora hama bazobishire mu kiganiro ariko rero nkano bake bakeneye kuvyumva maybe bare batazi gusoma bakeneye kuvyumva
mu ncamake kuko mu Rwanda badufubiye yuko mu Rwanda bisaba ibihumbi amajana 9 sinzi muraza kudukosora nk'umwebwe amimba amajana 968 mahera y'amanyarwanda ariko bangirageje kumfasha guharura mu marundi baca bambira ni miliyoni 2 n'ibihumbi amajana 9 namafaranga imbari ibihumbi 4 yego urumva ko mu marundi ari ibihumbi miliyoni 2,900,000 namafaranga ibihumbi 4
urumva ayo nayo kwa muganga gusa
nayo kwa muganga aho nta lese passe nta tike ntavuga ati umuntu ahazoshikira ntaki urumva ayo namahera yo kwa muganga gusa bisiga byose nta kimwe ndarondera urumva arasaba ubufasha ndabikarishe nanje mwana nanje yogira amahoro nawakira nk'abandi bana gatera imbere.
Okay, umwana yitwa gute?
Yitwa Nzokira Juma.
Umwana niba twa tabintu vyinshi bikeneye ko ndamubaza ahanini mama we niyo bivuga ngirango. Hari abantu bishye bace bibaza ati twarafashije benshi nitwabona resultat canke turafasha amahera bakayajya nice kintu wo bizeza. Nk'abantu bashaka gufasha ko umwana azovugwa koko.
Jewe n'ukuri nta kibazo na kimwe Imana impezagiye uko nofata urugendo Isaac TV yomperekeza nifata urugendo Isaac TV tukaba turi kumwe bishobotse Isaac TV bikunze naho no bari mu bitaro boza bakaraba umwana yuko ariko aravugwa kuko ndibaza atari umuvyeyi gipfa mutima nta muvyeyi yoza kuvuga ati umwana wanje aragwa ingwara nkikomeye atari gipfa mutima
nk'abantu bifuza gufasha bo bicisha hehe amahera bo yaguha gute.
Ego kuri urupapuro hariko inimero yanje ni Mikashi ni nimero y'umuvandimwe nashize ko kubera bashaka gushugasanga ama connection ntasezerana hariko irankunda mwajuma rije wenye na umwana na iri na hazo ya Dija uwo tuvukana. Ego
nta mahere nta konti muri banki hari kwera ko nk'abantu baba nk'ahanze igihugu bifuza gufasha nabo berungika gute
nshamakeje navuze ati kubivanye n'uburyo mbona atabwo mfise gukuruza konte byongora ariko ndonse umuntu avuga ati reka tugufashe kugira wuguruze konte je no kuguruza konte ako kuri umwanya no bandiko rabesha ko no kuguruza konte ko nta buryo ndaronka n'utwo ndonse murumva ko ncanirika kwa muganga nguru umutsi nkagura umva ko no bambeshe ngo noronka abo mafaranga bunyene
sino menga bizava bigorana cyane kuko ko tani nana konti ampanka ufise bakunzi ba Isaac TV fashion nawe bafashe je nco kintu numva no babwira urushaho gufasha umuvyeyi kuguruza konti muri banki kugira ngo ashobore kumva ubufasha nawe ni kintu uzobukoze kugira ngo ndashobore kubona iyo nzira sinane nani ofisi na jenerali kumufasha ariko uzo kumva ufise uwo mutima na yababwira imikashi yiwe turaze kwishaho mu kiganiro muzora nkamubwira cyane muce kuri Isaac TV mushobora gucaka kuri Isaac TV cyangwa mugacana meme no kuri Jewe ndaza kuvuga Instagram yanjye cyangwa ikindi muzoshobora gucaka kuri Jewe kugira ngo mushobore kumuronka uyu muvyeyi babwiye ko bisaba igihe babwiye ati binige kingana gute umwana atarose amahera ashobora gupfa Jean kumererwa nabi cyane
mu ncamake bo batubwira yuko uku kwicenda ushaka kwicumi umwana yoba amaze kuronka iyo mfashanyo kubaza kubagwa kuko umva ko indwira hera imiti yonyine nkoresha ku kwezi kumwe irenga 1,100 nkubi imiti bari bampaye yaraheze murumva yuko uko imiti heze hamaze nk'iminsi acatsuka ni muri crise kandi uko agenda muri crise niko biguma bizana izindi ngora umva ndose umufugira neza imana yohezagira no muri kwicenda akarongere yobagwa kugira akire asubire nawe ku ishuri imana yo bikoze cyane.
ukingira atakubara kwarandira abakunzi ba Isaac TV uko riko se murumva ikintu nashaka cyane gose uko riko se nawe urumuvye ntiwogihuga kubona umwana wawagwaye cyangwa umuvandimwe wawagwaye yamerewe nabe ni ibintu byaje cyane gose dufasha ko natwe twafasha turinda ko twafashije natwe turabico dukuzogira ngo umwana asubiye kumera nk'abandi reka ndaza gushamwa ibyo bintu yambiye ni papuro byose ndaza kwifotora ntumeze ko ari ububeshi ndaza kwifotora cyane ndaza gushamwa mu kiganiro amurabe mu gicucu mukoze mama reka ndagushimire cyane nizeye ko ubutaha tuzokora ikiganiro uvuga ati umwana aragiye kwa muganga cyangwa yagarutse yakize tuzizere
nokuri nta bwoba imana ibikore kuko yama yakoze byinshi nje ndabemereye yuko imana ikimfasha gusa nkaro nk'uburyo nzovuga ko nagiye bikunze Isaac inkundiye yomperekeza ikanshikana kubikara kugira barabico batanze ko cyakoze nkuko imana yibafashije kubimfasha yego murakoze cyane
isezerera kunzi ba Isaac TV
yego
urabese bagira kajambo bagiye
je byukuri nashaka isezerera Isaac TV cyo nuko no noronko bufasha bakwimpera gasubira akabona n'icyo cyagasubira kwishyura kabona nk'abandi bana biganeza bakanezerwa na njye no byo mfasha nakino washimira murakoze
wari wiga mu kanga wiga mu kanga
ya mu gatandatu njye mu gatandatu
ya okay kuko Isaac TV ndazi kumfisa umutima wo gufasha gusa ndabasabye simbingene no bibwira ndabasabye ariko n'uje utange ngo just ngubwira ngo abantu babone ko natanze utange bivuye ku mutima kugira ngo umwana asubire kumera nk'abandi ahani nimeze ko ndabakunda cyane so Instagram yanjye ni shanice257 urashobora kunca kugira ngo ushobore kuronka uyu mubyeyi cyangwa ugaca kuri na Isaac TV turashobora ku numero ushobora kuyica kuko ukandika twandikira turashobora kubwira ingene ushobora kumuronka ingene ushobora kugumufa gufasha uwo mwana murazi ko ndabakunda cyane Bye bye.
Isaac TV. Oh.